chips. Tuna mlamba kama vidole. Tuna dive kwenye sambusa. Tuna mkula kama chips. Tuna mlamba kama vidole. Tuna dive kwenye sambusa.